Hello, hello, my people. Ndabaramukitse bakunzi b'Imana, bakunzi banje, bakunzi b'igihugu, bakunzi b'abantu. Bwakeye mwiriwe bivanye n'amasamu. Urabeye kino kiganiro zina ryanje nitwa Noraske ntera gatandatu. Noraske karahara mu Rwanda ntibacura solution man. Mfite amazina menshi. Ariko don't forget it, a man of God forever. Mazi, I am a man of God forever. Rero, televiziyo yacu ni televiziyo ibikira bikora neza televiziyo iravye mu mutima uruhoka. Wow, ukumva uraryohe. Wow. Uti yitwa gutwe, yitwa Kirezi Media TV. Kirezi Media TV. Niyo yonyine hari kugira ngo ishire gukora ukuri. Yamakuru yukuri yamakuru yizewe yamakuru atohojwe neza nta handi abarizwa inyuma kamera ndi kumwe n'umukameramene w'umucayi sana ikibamba bamba bamba gurika urabona zina imaje nyine zisamaze Jeff sinzobe kawe dasinza gukya ariko kwera fisi ikibamba inyuma ya kamera yitwa idimamendu za maboko heje dushira imana kutwaje turi bazima ama mbanje gukya ncanga mutsi yo ncanga mutsi rumba mfise amakuru ashushe maze ndi kumwe n'abademo bakaze gukyanya abana bafise amakala ba manaronde abana maze no musi rero ndi kumwe n'umwana abandi mwita aba baby abasore ni bagira ama like n'ama commentaire menshi amanda bahini mero ino mwana gute rero baby
bon
mwizereye
ego ndashim
baby ndi kumwe n'umwana maze murabona ka twenga fresh oh gute my sister witwa gute
jeni twa kimana risi
ah kimana risi okay ndakubona risi nsaba none Okay. Risi duhuriye hano hantu nimaze iminsi ndakurondera nta kuburonka ariko Imana iri ikiramfasha ndi kumwe na kibamba cha turakugwa ko waruvuye hehe uri mu biki.
So je nayo ndatembera nyene nga ego.
Akora tembera. Okay, Risi asanzwe akora iki Risi akazi ka misi yose.
So je nkorera muri saro dokafira aho ngaho mu kinama. Ego.
Nikorere. Okay, Risi rero naherutse kubona mu minsi yahera nahora ndakubona mu minsi tehama harakigiye kirekire nta kubona wari wagiye he
so nagiye kurondera ubuzima nyene hariya muri Arabie yego
wari wagiye muri Arabie kurondera ubuzima
yego
okay bigenda gute umuntu ave muri Arabie amaca shikakorera muri salon iyi wawe cyangwa n'iyundi muntu
so yasigwa nje ndumukozi nk'abandi nyine byarashitse nyine bihanga ngo yuko ndondera kandi kazi nkora bivanye n'ukungene iye
okay muri Arabia yuno mvise umuntu yavuye yumva mvise ubwoba mvise ubwoba mvuga cyagenze gutegera garuka bivanye n'uko mvise intahe n'inkuru z'abantu benshi bambwiye ngo hari ugiye barakwica bivyagenze gutegera ubacike
oya wakwica gute kandi ubu uri gukora akazi kabo ntacobo guhora barabesha
okay ni baba bavuga ngo hari yangushimye nkubishitse kakundana ngo n'umugabo ngo w'umuboss nk'umumabuja wawe ngo ubwo wowe nta ntigeza kuronde
ya no ndamubeshe ntigeza ndondira problem
iyo nzobe ntiyayibona cyane kubera umwara
we yasaga umwara yari afite umwara we urumva nta nzobe ntiwo mukangisha inzobe
okay Risi Navyumvise uko usigaye gukora muri salo kandi navyumvise ko ari muri Arabie Saudite ariko icyatumye ngomba kukubaza cyane n'icyatumye ndakurondera n'amakuru y'umuhungu umwe je wenzi ariko nashinje kuvuga imbere ya kamera nagumye mbona kenshi ku mupostinga ku mastat yawe wanshima kuri Facebook naho mbona no kuri Instagram mushirako nivyo bango mwanze bumvuga izina ariko nkaba mbona utakimushirako bimeze gute nabona umushirako ariko wewe sinigeze mbona gushirako ntambora wandika ibintu ngo my baby ngo ngushiri ibintu bya gucyo wowe nujya mu tipe imeze gute
cawapi ujya muhungu wapi yarankoreye ko yego
yakoreye ko ni ukuvuga byagenze gute ko umbe wavuze ngo haciye kingana gute uvuye muri Arabie
haje ukwezi kumwe
none yagukoreye ko gute
so ujya muhungu nyene nkiri no twara abajama bamwikaritiye nyene ego manje gushika hari umuhungu arandondera nyine yifuza ko twokundana hama nanje kubera nka mukundi nari mfise kubera nkiri no nta bintu byabashere nyine nari ndimwe nyine navuga ati naje kurondera ubuzima kugira ndo nka gapasiporo nje kurondera ubuzima hariya umuhungu arambira yuko twokundana so nanje kubera ari nta muhungu nari mfise twokundana muri ico gihe ndamwe mu rukundo turakundana so haje nka mezi ane umuhungu arambwiye ati jewe ndabona worungika amafaranga nga nuku tukagura agaparcela kugira umunsi waje tuje tugira mariage duce tubana ariko rero ubu muri no minsi je naraje umuhungu ndamurondera nkamubura bajije n'abagenzi be bakambwiye ati wewe amahera yawe yarayariye parcela ntayo yaguze ati rero uje vraiment ndi mu bibazo bimwe bidasanzwe ego
ubure no kuvuga yuko ujya mu tipe ubu ntimukiri kumwe niyo parcela nta yaguze
nto kiri kumwe kandi na parcela nta yaguze n'abajama babe wiwe ndababajije ambwiye ati amafaranga yarayariye ahubwo wewe no kwitura utungane bagira ico bogufasha.
Okay. None we mugikundana yakubwiye gute yakubwira gute byari bimeze gute mutangura gukundana.
So je yambwira nyine yuko twogira mariage. Yego yipfuza yuko maze nko kugaruka yuko twoca tubana. Hanyu ndavuga ati vraiment nta kibazo kubera nawe ndi mukunzi nari mfise.
Okay, police and my sister. Bakunze bakirize media TV bino bintu ni nkuri babaje kuba umuntu yogenda kuba ari karakora. Hama gacyaza umuntu umwezi kwa gucya akambira ngo barabana hama gacigenda twa amafaranga maze be serious maze umurose umuntu akwizera ba serious none arisi abagenzi biwe uramaze kubaronka mukavugana binze gute cyangwa ntabavyeyi biwe bobo wabuze.
So abagenzi biwe nyene ni bamwe bantaco nikora naho no barondira ntaco bomfasha kandi no muhungura nayo mahera yaramaze kuyajya abagenzi we ndababajije amgata amafaranga yarayariye ego
none we igihe ushika kwibuka cindege hoho mu bantu baje gutegera ntigeza zamu
oya
ariko yarazi umuntu uzi
yarabizi ubwo rero na nimero yaciye azimya telefone ngira simave ndamurondera ko yarazi yuko nje kandi cyanegerezwa kumubaza parcela yaguze
no kuvuga ariko parcela ntayihari n'amafaranga ntiho ufise none ukiri hariya anye uwe wamurungiye amafaranga yose hama ntiwaro nta muntu w'umujyangi wanyu wigeze ushima yuko bojana jahe bandike nta maproze aza parcela yigeza kwereka bimeze gute kumenga numva menga ubutashitse mu bwenge bimeze gute.
So impapuro yarazinyereka ko arashobora no kumbesha nanje andungikiye ku ifoto ndavyemera uko simba ndi hafi ngo ndavyibarabire aravyemeye uko nabibonye abindungikira
eh nta muntu wiwanyu wamurungikanye kugira ngo bashe kukugurira parcela hamwe
oya ko bujuju nagize problem
pare sana abarakunda kuvuga yuko ngo abantu iyo bagiye hariya babakoga cyangwa bagiye mu bigo vyo hanze ngo muri basubira gufasha imiryango ngo baca amafaranga bashira mu bahungu ni sorry sije nshatse kuvuga ko bashitse mu bahungu ariko naho byagushikiye none wewe mu bantu bo muhira nta muntu numwe wigeze urungira amafaranga bimeze gute abo muhira bo ntaco babafashije.
So muhira nyine narabarungikiye amafaranga make ya nyine ayo kuyifashisha nyine mu gihe nta buryo nyine ariko nta mafaranga menshi narabarungikiye
mbe bavuze ngo ubusanzwe upfuka hehe
jemvu kama ntara ya cibitoke
vuga mu cibitoke. Okay none uwo mutipe uramaze kurondera hoho basi abajeje umutekano canke abajeje intaro kugira ngo bagire ico bagufashije.
So niyo mpamvu nyine mwebwe naye ndabituye nkamwebwe murabamenyesha amakuru mugira ico mwamfasha ama nda amafaranga yanje ko yoboneka basi atuma mpana make yako numva yariye ashobora no kuyampa kwiye yose mugira ico mwamfasha.
Okay, bakunzi bakireze media TV mashe kwandika ama commentaire mukavuga ikintu mwumva twofasha no musista numva ari ikintu twofasha nyagira ngo twese dushire kugira isolise dutoye ku musista wacu mvuga ko yahuye n'ikibazo mugira ico muvuze n'ico mubivuze ko none uho urashobora kufisa amafaranga ufise amafaranga gana gute.
So na amafaranga make ya cyane bivanye nayo no bana rakoreye hariya nca ndaba nayo namurungikiye umuhungu n'amahera make cyane
birumvikana urinzi ukora muri salon naho ugakora muri salon ndi muntu birumvikana gato amafu
ari kwawe
birumvikana none hoho basi urose mu ndi mutipe nkubu ndakurondereye undi mutipe ari serie avuga ati Jeffrey mandasha ku muntu twobana wo kwemera kubaka uracyafise urukundo guko umva ukundo undi muhungu
ukundo ndarufise
wo kuba
yego
ukizera nyine umuhungu ukavuga ati jewe vraiment ndamwizera.
So kumwizera no mwizera ariko ku kintu kijanye n'amafaranga aya ntiwosubira komenta
ntiwosubira kuguhera. Okay gapanga wumvise mwe mwishinga murabesha abakobwa mubagira ngo murabakunda ama mugaca muhaje amafaranga si vyiza bamaze kubamenya none Lucie uri gutegekanya gukora iki kugira ngo twumve ico twokora ubu uri gutegekanya gukora iki kugira ngo tugufashe twumve ico twokufasha.
So icyo mwamfasha nyine ni uko mwamfasha nk'amwe mwe muri abamenyesha amakuru kamfasha kuburondira umuhungu nkitura ubutungane nyene nkababwira ikibazo mfise hama tukaraba yuko amafaranga yanje no yagaruje
uracyafise ho aho ivyo mwavuganye urafise ama message
ma message na ma audio byose ndabifise
ariko arakubwira ati jewe turakundana ndukira amafaranga
ngikira byose nawe
none kabasha je sinzi sinizi ibintu by'ubutangare burya sen haririnjira ibintu by'urukundo guys mwe muziri je nizi bumenyeshe makuru bagabo sinzi ibintu by'ubutungane umuntu by'urukundo uribaze yuko umuntu mutandikiraniye ahantu karisi bizokoroha kugira ngo ashe gusubiza amafaranga ya
so kubera mfite ama message ama audio twaganira ndavyizera ko byokunda
ni muri za Arabia ziba muri abantu baba gentlemen abantu bameze nka gapanga abantu nyine bari seriwe ariho none wamukundike wari wamukundike wari wakanzwe ni iki
so yari bogare nyine
yari bogare uravuga ati n'umutibe niyo nje
ego
akibiru bigara so reka duheraheze hama jenzo gufasha kumurondera bishobotse ngiye kugira ingufu kubera je naho ndamubona ku mastati yawe ndanamuzi zo nasura naje mazigiye ntamubona ariko ni namubona nzomuhamagara hama ndane ncenda guhamagara nawe nibatse kuza ku nimero zawe si bya bindi umumbesha nkasanga nimero ya WhatsApp gusa si ya call hama ndakushire mvugane sinzi ngira ruzoca bakunze ba televiziyo yacu. Merci, San.
Ego, merci.
Ego, ibihe byiza. Ciao, ciao.